kone biga sina ngozembera zonge zvinhu
mayazi ndoda kutamba bhodha ndakananga pamusi and kinyelas
manje kana zvanetsaka enda kumushano kuti ndatsogora sikapapa
shazo sadaro zvinhu hazvinaumira musha ndakagara mudhishi
anotambira
Oh yeah, I've been on the woman's radar.